Akanakaryo ndonse ko gushobora kubashikiriza imvo n'imvano yatumye leta izana iyi nteguro y'amafaranga azokoreshwa mu mwaka uza 2019 2020 ikaba ari yo nteguro ya mbere leta izanye ngaha mu nama nshingamateka kuva turonse ibwirizwa nshingiro rigenga igihugu cacu mu mwaka uheze bikaba byatumye kandi hagira n'ibihinduka kugira ngo dushobore gushikiriza murantungano ya kabiri dushobore gushikiriza amafaranga leta ikoresha ikambere ndere n'ayabayinjiye twisunze ibihe twinjiyemo byasaba ko duca duhuza umwaka n'ibindi bihugu biri mu karere ka Afrika y'ubuseruko utagitangura rero itariki imwe y'ukwezi kw'icumi kwa mbere k'umwaka ariko itangura itariki imwe y'ukwezi kw'indwi k'umwaka igahera itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka ukurikira mu bituma rero iyi nteguro iza ngaha nuko bisanzwe bitegekanijwe nibwirizwa nshingiro y'uko uburyo leta yegeranya ikongera igakoresha gutegerezwa kwemezwa n'inama nshingamateka kandi ndetse n'inama ngenguzamateka iyi nteguro rero yibwirizwa intangamarara nagomba mu nkundire nshikirize mu mpfunyapfunyo ndayishikirize mu rurimi rw'ikirundi naho kumbure expose de motif mwaronse iri mu rurimi rw'igifaransa integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2019 ushira umwaka w'2020 ije mu gihe iby'ubutunzi ku rwego rw'isi yose bizotera imbere ku rugero rw'ibice bitatu ku rugero rwa bitatu n'ibice 9% mu mpera z'umwaka w'2018-19 bikazoja ku rugero rwa kane n'ibice 2% mu 2019 ushira umwaka w'2020 ngaha mu gihugu cacu leta y'u Burundi iteguye ibwirizwa mu gihe iby'ubutunzi biri kubigenda byiyongera kumbure umwijima twaciyemo mu minsi iheze uri kurasa n'utonganuka bikaboneka yuko ibiharuro by'ubutunzi biriko biratera bije imbere iyi nteguro rero y'ibwirizwa yateguwe hisunzwe ibyashyizwe imbere n'ubushikiranganji butandukanye na cyane cyane twisunze wa mugambi w'igihugu w'iterambere w'imyaka 10 iri imbere uva mu mwaka w'2018 ugashika mu mwaka w'2027 bamwe muri mwebwe bararonse akaryo ko kuganira ntitwibagiye kandi ko ibyo byose bikorwa hisunzwe uburyo leta ishobora kwegeranya mwaka ku mwaka muri rusange uburyo bwasabwa n'ibisata bitandukanye bwiyongera kubwakoreshejwe mu mwaka tugiye kurangiza bwangana n'imiliyaridi 529.3 mu gihe leta yashoboye kuronka ubutarenga imiliyaridi 88.2 yiyongera ku mafaranga avugwa yuko yari yaregeranijwe muri uyu mwaka turimo murumva rero yuko ibyo gusabikanya ari bike tugereranije n'ibisabwa ibyerekeye akarusho k'abaheza ibiringo byabo tumaze kwihweza ukuntu uburyo bwa leta buzoza burasohoka bivanye n'uko bwagiye burinjira twasanze ko ubwo buryo bwotangwa mu kwezi kw'indwi k'2020 tukibutsa yuko ubwo buryo buzoba bwategekanijwe mu nteguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu 2019 mu mwaka w'2019 ushira uwa 2020 iryo murantunga mu bihumbi 2020 ushira umwaka w'2021 biharuro birasoba iyo bigiye birafatanga ikaba rizokwigwa rikongera rikemezwa n'iyi nama nshinga mateka nyene mu bikorwa byayo twibaza ko bizoba mu kwezi kwa kane umwaka w'2020 none mu ncamake ibyashizwe imbere muri iyi nteguro yibwirizwa byo bari ibihe hariho kubandanya twegeranya uburyo buzokoreshwa mu matora y'2020 muri uyu mwaka bikaba bitegekanijwe ko uburyo leta izoshiramo bungana n'imiliyari 33 n'ibice bibiri hariho gushigikira imigambi y'iterambere ku rwego rw'amakomini ku buryo bungana n'imiliyari 67 ubwo buryo bukazokoreshwa cyane cyane mu gisata cyo guteza imbere uburimyi n'ubworozi mu bijyanye no kugura ifumbire kurwiza umwimbu no gushigikira amakoperative arangurira imirimo muri icyo gisata aha twagomba tumenyeshe yuko nk'uko byagiye birabonekana mu minsi iheze uko leta yagize ingufu kugira ngo ishigikire uburimyi n'ubworozi niko tubona yuko bigenda bifasha igisata cy'ubutunzi gutera imbere tukavuga tuti uwo bandaniriza ko ashigikira ibisata by'uburimyi n'ubworozi ngaha mu gihugu agahembwe kuboneka hariho kandi gushigikira amakoperative y'urwaruka mu kubaronsa ingwate zituma bashobora kuza kuronswa ingwate amadeni n'amabanke gutyo bakarangura imigambi biteguriye ku buryo bungana n'imiliyari 10 hari ikigega rero gitegekanijwe gisanzwe kihari gishyirwaho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu 2015 twifuza ko coronswa uburyo kugira ngo gishobore kwishingira abagiye gusaba amadeni mu mabanke bafise imigambi y'iterambere hariho kandi no kwiyumvira gushigikira ishyirwaho rya ya banki y'urwaruka ku buryo bw'uko urwaruka rufise ibyiyumviro by'iterambere ibyiyumviro byotuma ubutunzi bwisununura bwoshobora gushikira naho nyine ku ibanki ishobora kumva neza imigambi yabo bagashobora kushikira ingwa amadeni biciye muri iyo banki hariho kumarira urugomero rw'umuyagankuba wo ku ruzi Mpanda ku buryo bungana n'imiliyari 18 n'ibice 6 murazi neza yuko kuronka umuyaga nkuba bidufasha imigambi itari mike y'iterambere ishobora kuranguka na cyane cyane tugiye kuraba yuko uko dushyira ingufu mu burimyi n'ubworozi niko dutegerezwa no kuronka amahinguriro ashobora kudufasha guhingura umwimbu wacu tukanawubika neza ibyo navyo bigasaba umuyaga nkuba hariho ishyirwa mu ngiro ry'umugambi ewe Burundi urambaye ku buryo bungana n'umuliyaridi uwo mugambi n'umugambi uhambaye cyane rwose kuko twifuza gusubiza isi itoto kugira ngo twebwe abana bacu n'abazoza inyuma yabo bazobe mu gihugu gishajije hariho kongereza abakozi mu bushikiranganje bujejwe indero n'amagara y'abantu gushika ku bakozi 2000 boshigwa mu kazi mu mwaka w'2000 mu mwaka w'2019 ushira uwo mwaka w'2020 muri make rero uburyo bwose hamwe buzokwegeranywa na leta bungana n'imiliyaridi 1,327.7 mu gihe twahora ku miliyaridi 1,237.7 uburyo bwose hamwe buzokoreshwa na leta bungana n'imiliyaridi 1,516.4 mu gihe twahora ku miliyaridi 1,407.7 byumvikana ko igihengeri kiri muri rino bwirizwa nteguro y'ibwirizwa kikaba kirenga gatoyi imiliyaridi 189.3 ko kizozibirwa n'ingurane leta izofata hagati mu gihugu no hanze y'igihugu mu ntumbero yo gutsimbataza ubwigenge mu bijyanye n'amafaranga leta ikoresha iyi nteguro y'ibwirizwa igenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2019 ushira ibihumbi 2020 ibice birenga 84 n'uduce dutandatu kwijana bizova hagati mu gihugu mu gihe byahura ku bice 81 n'uduce tubiri kwijana byumvikana rero yuko turiko turatera intambwe tutaguma tuza turipfuza gusa kuzera inze ariko twipfuza yuko twebwe nyene twoshigikira ubutunzi bw'igihugu cyacu.
Kwizina rero ya biro inama nshinga mateka no kwizina inama nshinga mateka y'ubucacu cy'u Burundi tukaba twemeje yuko integuro y'ibwirizwa igenga uburyo leta izokoresha mu mwaka wa 2019 ushira 2020 yemejwe n'inama nshingamateka ku bashingamateka 111 ku 113 bari bashashe hano mu ngoro.